ɔkane panin a na ɔda musica anim a yɛfrɛ no ɔsɛe kufuɔ bebree na de nim sɛ yɛfrɛ no ɔboɔ ama na alɔyafoɔ akyerɛ akɔma rage hospitalfoɔ ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu deɛ ɛku ne papa nti no ɔmompaepa ɛmu nim na ɔmontwerɛ deɛ ɛku ne papa na ɔngye ndi sɛ ɛyɛ covid-19 no ana ɛkum ne papa ɛmmere kakraa a yɛbɛtwam yi ne yɛte sɛ ɔboɔ papa ɛtu kwan kɔ amanane ɔbaeɛ na ne ho dodo no kakra ɛma de ne kɔpie wɔ rage hospital ɛma ne fɛ mu wuiɛ ma ɛmu bɛpie sɛ ɛyɛ covid-19 ana ɛku ɔpapa nanso so ɔboɔ se ɔngye ndi sɛ ɛyɛ ɛno ana ɛkum ne papa ɔkane panin a na ɔda musica anim a yɛfrɛ no ɔsɛe kufuɔ bebree na de nim sɛ